Inampa uzito, inamfanya kuwa mzito. Nini?
Bad. The bad.
Huyu Cory Bastard.
Cory Bastard.
Cory Bastard. Yeah. Thank you.